iyo hadda meesha la marayo waxaa laga yaabaa sidii shalayba wasaaradda caafimaadka looga hadlayay in ay kuwa kalena arrimaha bulshadu ay la mid yihiin in hargeysa